Mwana mutse canke mwirevaye na umwese aherereye ku mpande zine zise mu bimwe se mutwikirana kuri Keke TV show ni Kerikante muri kume kuri micro za Keke TV show reka ntangura ushimire mwe bimwe se mwamaze kugira subone canke subscribe bivana na telefone yawe ururimi irimwo mugire like mugire share mugire commentaire commentaire za imaze ko zamaze ringombwa buri gihe twa matuzishaka kuzikorera ko tukabona aho bigenda neza tugakomerezaho cyangwa bitagenda neza naho tugahindura ni mwebwe abantu bacu mutuma tumenyaho ibikoko byacu bigomba uko bigomba kukogwa naho bishaka kugera reka rero ndabashimire ndabahani kaze mu kiganiro cy'uno munsi kero cyane mu sinyi twiteze imbere aho nazanye umu entrepreneur murabizi ko je nicara abantu entrepreneur aho bari hose ndabakarira cyane reka rero tajishi turavuga ndamuhikaze umu Mfise wanje umubone abidondore anabaramutse hama kaze mu kiganiro no basahukira wa DD Business ka la fin kuko tuzaza gukorera byinshi bya kamaro kandi vyubaka kaze
merci keke nanje ndamukije abakunzi ba Keke TV show ego tugiye guteramana
Merci beaucoup Kumadi na mwa mwitwa bande.
Ni twa coach Kwizera Lionel ego nkaba ndi entrepreneur.
Okay, uyu ni umucoach. Uri umucoach kandi umu entrepreneur. Okay, merci beaucoup Kwizera. Fate Kwizera gusa. Kwizera?
Lionel uko yede.
Gwa menyere cha ni Lionel, okay. Merci beaucoup Lionel, urumva kuri umucoach ndetse ukamuna sanze uyu ni umu entrepreneur. Reka duhere ku entrepreneur ndetse tubaze kwinjira no mu coach. Mbega uwo entrepreneur uwo baba utanguye gute watanguye mu buryo ubuhe ukora ibiki kugire abantu bari kwadukurikira na bumve Lionel mbega Lionel ni muntu ki
Lionel bwa mbere nkuko nkunda kubivuga ndiko ndi presenta ndi mu papa wabana babiri
kuri mu papa kiri muto no mu papa jeune
n'umugore umwe afana abagore babiri
hehe
hama nkaba ndi muntu kweri indoto yanje niyo wa entrepreneur niyo kwihangira imirimo kuva ndi muri primaire kuduga secondaire mara mashure nja muri kaminuza jewe niga mvuga ati reka nige donke ubwenge hama nikorera ibyanje niyo ndoto yanje
Okay, Lionel urumva watanguye ibintu by'ba entrepreneur kuva kuri muri primaire. Mbega Lionel uwo bahereye kutuntu nk'uduki kuva kuri muri primaire kuko nyene ubuja gushabura tagata uhera ha utangura hakiri kare.
Aha, nkuko nama ndabivuga. Jewe kuva kera narihangira imirimo ndibuka. Je narorora inkoko.
Aho nyene. Je
narorora inkoko. Naradanaza n'ivyema. Sinzi wewe keke uko warabaye ruguru.
Narahabaye
ruguru niyo mbarabayeho sinzi ko hari abana aho rubona bambara ibyema bakabyambara ugasanga n'amashene biri mu dushashi bakaza babyita gushashika ibyema generagenda kubirangura ahantu bita mu gatabo mu isoko y'ikiganda agenda amasaha abiri ngiye kurangura ibyema acaja nkabishashika hama aca ndabijana kubidandaza narakoze ibintu nk'ibyo by'urudandazwa ukiruto ruto
okay merci beaucoup Lionel murumva ko yagiye amasaha abiri akiri muto yakiri muri primaire kaja kurangura ivyema tubibutsa ko hari ababosi benshi uyu munsi bavugwa nyene ku mazina komakomeye muzi bahereye ku vyema mu gutangura wahereye ku vyema mu nyuma naho wagiye urazamukira kubiki
je nagenda hanini na change mu bintu bisa nibyo nari narize bya electronique nja mu muto kutana za accessoire ya matelefone nja muto kutana za matelefone ngina la duga ushika yaho nshobora gu crea societe buke pore pore
sans ufise ta societe
tusanzwe aje nda musa societe wa muri kabuja
okay
ego
tibuza ko afise ni muri kabuja tv irafise na tv niko
urumva tv ni shami ya didi ni departement imwe yo company yitwa muri kabuja company
donc ndi wo si ni CEO wa muri kabuja company okay ukora ibintu byinshi uri wa matelefone muri kabuja company yatubwiye ko ari mu coach waroroye inkoko mbega imbere inyuma yo korora inkoko ibindi bintu uba waroroye nibi
jewe na naroroye inkoko naroroye ubukwavu naroroye ni nububeba bw'ikizungu kwa ubeba bw'ikizungu rabuze buto buto
eh ko gusenda butinya
je ubuge na bworo
uratwengeje uratinyitse yere gusa nitwitwa ari twira
yo turasa neza
kandi tuyango baratuye baradufunga
bwa kandi turaryoshe cyane ni numuti
eh numuti wiki
sinzi hari abantu baza kubugura bavuga ngo
utubeba
eh tubeba tukizungu abantu benshi bagwaye ingwara sinzi iyo ngwara yariyo mugabo
harimo umuti nande ntabwo nayo nari ntaje nari nta nako ndafungura mugabo
bazayikwandikira
eh imali ndindi iyo ngwara yo kundisha imbeba y'ikizungu ntayo nshaka imali turindi ngwara ariko murumva ko gusa yaroroye impene inkoko plito imbeba inkwavu okay kugeza uyu munsi aha mu gisagara ubuzima buragoye mbega abajene nkawe nko mwakuranye mu uri kumwe uyu munsi ubu bona bariko barakora bikorera utwabo nkuko nawe uri kurabikora canke wowe ubibona gute
maze mpere ku kintu umenga nti watahuye neza iryo zina rya coach sumukochi a coachinga muri football abantu babereye aba coach
naye sinyene nivyo umupira navyo ngura birimo
kwa aba coach ba binkino jese ndi muri zo mwiye domaine ahubwo ndi mu coach muri entrepreneuria nshobora gukonchinga umuntu nkamubwira ati ufise uburyo bunganuku benshi ndamaze kubiba korera kandi baramaze kugera aho bigeza ufise uburyo bunganuku hama wokora iki akwereka ikintu ushobora gushiramo uburyo nkaguherekeza nkakwereka wobigira uku hama ejo ukabona wa muntu ateye imbere
nubukoce umukoce w'inkino ariko abo bantu sinibuka ukuntu babita abantu bafasha abantu nyene bafise imigambi kubaterera ibyiyumviro mbe no kugira iki
abantu bakwira ama consultance y'intunze ya ibyerekeye byo kwiteza imbere mugo hari ane burya ku izina rya be bita aba coach sinzi mu Rwanda uhora wumva aba coach gayere uhora wumva aba coach batandukanye ntabwo aba coach imigwi aba coach imigwi na coach n'abantu ba coaching abantu mu by'iterambere mu byo kwiteza imbere mu byiki
Okay, Lionel kuva utangwe muri kuvuri primaire donc warorora waragira tunaturi yatandatse binibi. Mbega gushuka uyu munsi ubona iterambere ryawe rigeze hehe kubyo uhimiriza abandi nabo gukora ivyo wabo kuko hari abantu banibaza ngo abantu bakora ivyo bize. Ugasanga nti bari ko barifokasira ku nzeza.
Nama mbira abajene je nkiri mu jene. Novuga ati n'ubundi umujene nkiri mutoyi nciga
n'umujene marie
nciga muri secondaire narababwira ati dukore mu buryo tuzokwiteza imbere mu buryo ubu bwenge turi kuturakura mu ishuri ababyeyi ba barara umunyu bakavuga ati reka twigisha abantu hama dushobore kugira ico dukoze hama ntitugume turaba ngo twizibi je nka ntuze yanoguha nka gatemoyage jewe mejeje imanite je nize informatique de maintenance je ni nakora buri munsi ni documenta ndaba ingena amatelefone akogwa ndabingene bayatera ama emetere bayatera micro bayatera iki nkaguma ndi kuma kuri YouTube ndaba ingene badisambura ubwoko bwa sosi bwa telefone niga ku ishuri ndibuka nabigisha banyigisha telecommunication urumva
telecommunication yapana maintenance
niga maintenance z'ordinateur ndaba abigisha bampa telecommunication urumva kuri ya telecommunication imwe n'ibyo amatelefone ingena amayemetera akora ingena amatelefone yabo apfuye ije nayakora kandi aribo babinyigisha bo barabinyigisha en theory mugo
je ntagira amarecherche
agira recherche ingene babikora agira pratique yabyo
okay
ndibuka rero je nagiye guheza amashure mejeje ndose diplome en informatique de maintenance bugiye nabwiye umubyeyi ati je kuntu wakoze ukarara umunyu ukagira iki kugira je nshobore kwiga nakubwiye ati je nta nindwi nshobora kumara hano
ndagiye gupambara
ati jewe ndagiye gupambara n'ubuzima bwanje ndagiye njanja mu gisagara ngiye mu gisagara ndakenda aho bakora ama telefone ahantu usanga hakorera n'abantu batanize ayo mashure ndayasiga ndayasiga hariya ndavuga ati je wungiye mwabajya
ngenda
ndakorera muri bo sinari bwaje no muri kaminuza aho nyene ntangura donko buryo muri bimwe byo gukorera amatelefone nja kuri kaminuza byose bigenda neza una byaranza ni narabirongoye mwo ubu byarandereye nabana
felicitations cyane ko warateye intambwe ukanashinga umuryango nyarya ukiri muto cyane kandi nzi abajene b'uyu munsi bibagora cyane
oya genda baba abantu benshi bakora kuvuga ko ndi muto ngira ngo nabise ubwawe
Tarandero motiva si tano garo ngira zo chata barabona yuko yuko wakuze nyene ugeze kugira
azogume ndumujene nyene w'umuntrepreneur adafise ubwa aboneka nk'umuje
okay ariko Lionel tukiri ngaho gatoye wowe ndumvise yuko nk'ivyo vya ma telefone wabikora bitewe na yari domaine yawe uyu munsi mbega wabagumye muri iyo domaine canke warahinduye ukora ibihwanye n'ibindi bintu uzi muri wewe kuko abantu benshi usanga nyene bari abadiplome bafise ati je nizibiye ndindiriye akazi nyene ndaho ndasanye ndindiriye akazi ko muri bibiri na bironse nzoguma ngaho
cyo abantu banzi ndi mu multi service umuntu akora
sono twose
ikintu cyose mbona cogira ico kimpa cogira ico kimpa mpumva kirimwo
akanoti yes
uko kimeze je ngiruzo nzohora ndagunda je mwibara urashobora gusanga nguba nduku numvise akantu kose ko mpamahera
ubugiye
ndakirukako jewe ndi urabona nibintu uzombona ku mamanza uzombona ndiko ndakora turi mu byo gufotora abageni turi mu byo kuguka ama conference uzombona ndi mu bintu bya sonorisation kenshi ibyo ndabikora ikintu cyose je numva cho naho ubu nsigaye muri Kabuja company turafise department ikora itwa muri Kabuja event ikora ama evenem
muyakora gute muri ba bandi bafise ibyuma byo muri evenement canke mwoba muzikora gute
twebwe nyene dukora hariho ama couverture dukora mu bintu bya evenement cyere mu mamanza abantu bakeneye amafoto meza bakeneye ama video meza bakeneye ibintu bimeze neza
okay
katwitura tukashobora kubatunganiriza ibyo abantu bakeneye amasonorisation meza abantu nyene bimwe biryohe ugutwi ibintu nyene byiza uvuga ati je nkeneye uno munsi turagiraga karaoke turufise mariage ufise karaoke music live tukakuzanira aba baririmba neza indirimbo nziza wasabye ugasanga
ibintu bimeze neza bigusanga ibintu bimeze
bashobora gushaka abakudekorera muri Kabuja event turafise abadekoratere abadekora ugasanga ubonye abari mu matante ari mu masare ari mu biki abo bose turabafise
muri panze iyo company yanyu ni nini ya cyane irimo n'abantu benshi ndavyumva mbega mwaba musanzwe mukorana n'abahe baririmbye kugire abantu ariko baradukirana hano kuri Keke TV show bazika mamanzi bumva ko bakeneye umuririmbyi kanaka bumva ko bazobitura mukabatunganye
twebwe ntabwo tugira ngo dukoranye n'umuririmbyi uyu urashobora twe turasanzwe twifitiye abaririmbyi bacu baririmba neza aho usanzwe
basaga abastare
usanga n'abaririmbyi
mfise abantu basanzwe nyine batafise amazina mugabo bizi
bazi kuririmba
bazi kuririmba
ngo ngo izina iri n'iri mugo nabone iyo bikenewe abarondera
nabo nuri hejuru nyene uryo wumva ushaka murashobora kumurondera mukamuzana
bivana na kontra ikintu cyose kontra
n'ubundi ndavyumva bisaba inoti mugabo urumva mwebwe basi murafise iyo connection y'uko n'umushobora kubaza
kimusa
okay watubwiye Lionel ko uzi utuntu twinshi amasonorisation nyene utuntu tugiye dutandukanye mbega nk'abajene b'uyu munsi wabafashe iki kugire nabo numva adafise impano yo gukrea muri utuntu kugire nawe ashobore kwiteza imbere uyu munsi ku buzima bw'uyu munsi
ico je nobwira ubuzima bw'uno munsi uvyankubyemere mujena ahuri hose urasaba kukura amaboko mu mpuzu
ugakora
ukore je nabandi babwira umwe wese nabanze yimenye imenye umujene uno musi tari kuri imenya ugire ibifo ku muntu yanariza akimvira none je ko ndumujene basi burya hari abantu bahendana nkubwo ugasanga turafatanye inzira wo gasanga so wawe numu entrepreneur afisa ma company menshi je nanje navuye naje nadunyuri mbaruguru hama twatuzana tugwe tugaguma tujyana ibirori tugenda hirya no hino tuzunguruka kumbe je bantaye mwitere ati menye wewe baramuzi
nabye iba barateguye ubundi nawe bakavuga ati turagushikeje kwiteka ngaho imenye
ngarabyumve
getandukanira
bimenye umwe wese akore
yego
ise turimo umuntu adakoze nijya munyira bavuga ati udakoze ntakaje
akaya
ntiyumvire ngo je ngo ndu muri sansye ngo muri inde ngo nize mfise ngo maîtrise ngaha ngo ngira ikiniki ibyo bintu bisige hariya urondera ikintu cyose guha amahera kiguha amahera akazi niyo ambari kudanaza amayinite ukabona ukwezi guheze uronka komisiyo ikwiye bikore n'inyambari gukuri barabara ukabona biguha amahera bikore n'inyambari kuja gukubura amabiro bikore n'inyambari restora ukabona biguha amahera siga ibyo bintu wishizemo by'ibitutu ngo ntawe ujya amahera acafuye niko je ne bakudahubuga ngo amahera acafuye eleka reka uri kubayagira ntibamenye iyo yakuye
yeah, amahera acafuye niba waramahera
uyajyaye kuri kontwari ukavuga ati mpagafane barakubaza ati
niba wiri uratibura
amahera yakuye naho wagiye kwirigura
papa kutsibura amatoilette kagenda bugahurira muri arena muri arena yiriwe kutsibura amatoilette none namenya ngo ayo mahera yakuye mu matoilette naho bimenya igikuru nuko ari amahera musangiye musangiriye ku mezi
dukure ayo makoti ya twiziki turabaha ibanaka bisiziniri aho ubona kanoti irukanako
ya okay mbega Lionel we focusing cyane kuri bihe ni sonorisation cyane ni byose urabizi kurugezo rumwe
twebwe muri Capja event nta muntu amenya byose urabigira mu gutu notion mugabo twebwe ukuntu dukora ntabwo dukora nk'umuntu umwe twebwe turi abantu benshi duhuriza ingabire hamwe umwe wese afise hama tukaduza umurimo niko dukora muri muri Cabo Jack company mu ma departement dufise umwe sazana impano yiwe abadekora bakaza bakora amasonorisation bakaza abakamera bakaza abaririmba bakaza abatamba bakaza abo bose batugira ikintu kimwe mugabo kituvyarira akanoma
umusaruro buri impamvu nayo nkubajije uko nayo ndi batati mbega uba uzi nka sonorisation canke kandi kantu nyine bisangije ushobora kuzokwegeranya abajene nko mu misi canke nimbo n'abafiso uvuga ati nkaba ndiko ndabigisha ndiko ndabaforoma muri iki kintu hama nabo kitse kibateza imbere mbega ibyo bintu nka numvise ko ari kampani nininye kandi mufashanye be mu Mfise iyo ide yuko muzofasha abandi bajene mukaba kreyamo ubuzi butandukanye nyene na muca bimeze gute
ndaguha aka example hariho ntuze ya hariho abantu twe dufise vision yuko atamuntu yicara umwe wese turaza tukamubwira tukaguhamagara tukakora uyumva mwiki n'inyamba ari gukamera bakakwereka turaza abantu benshi baforomewe nga baza bakabigisha pamera n'umugenzi wawe umujournaliste nga ntubonye ko azi gusettinga kamera cyangwa nga tugere ubumenyi dufise
murawupartaje murahana
guha abandi
ego merci beaucoup Lionel mbega iyo umuntu yifuje kwiga ibyo bya kamera cyangwa akabitura ni ku buntu cyangwa muramusaba ibyunguka murarihisha nyene canke umuntu ashobora kuza nyene yakigahama vyibura rose ivyo biraka mu nyuma yarabimenye akazofuma agira ati ndashimye canke bizo bimeze bite hano
urumva ntabwo turagira ishure iri officiere yigisha ibi nibi mugo ku muntu kuba turiko turakorana ubaje dukorane agashaka kumenya icyo tuzi turakimwigisha ego mugo bien tuko tuzogenda tuatera imbere dufise ama project menshi tuzo mu misiza tugiye guhamagara abantu benshi ba nk'abantu nk'abaryo bitabaje do marketing bajya bakora marketing tubigishe marketing cyaricho tubigishe koma we come ushwa kuje imbere y'umuntu ki exprima ingene ushora ingene uba wambaye ingene ushora ku langage do technique de communication ukoresha mu gushobora ku kugira ku kwegera umuntu mwigira umwereka iyo produit kurashura uje kugurisha tukabigisha kubwa intumbero yo kugira tu umwese yiteze imbere rero ibyo kwigisha
ni muri bitangura
no mu byo twa le amateko ya leta atwemerera mu byo twasinyiye muri api kirimo ko tuzoshobora twigisha ko tuzokwigisha abantu ibintu bitandukanye mugo mu buryo bwo kwiteza imbere.
Yeah, okay, Lionel urakoze cyane. Mbega iyo company yanyu isanzwe igizwe n'abantu bangana gute?
Kuvuga ngo company igizwe n'abantu bangana gute? Ni beshi.
Nifuza kuzobagendera mwese ubwo mutsokwa kuri camera cyane. Cyanze we narondeye nyinshi.
Kugira umenye ushobora kuvuga abantu bagize company. Nibeshi ne ntumba yaba dufate nk'abaririmbyi ukumva nk'abagira ama live bagira iki ashutonde ntibona kwira twe ku company yacu umuntu wese ashufise icyo ashobora gushira impano ashufise icyo ashiramo wese ntangorane mugo umuntu mbere kugira tubyare umusaruro aronke company ronke twese tubeho amahoro
mwese mubeho amahoro kuva aho mwatanguriye naho mugeze uyu munsi kukijanye n'umusaruro ndetse n'ubumenyi byaba biri kugeza urugera he rungana gute
urumva ingorane abantu bafise nuko no munsi ateragira agashashaka gusarura
okay
burya urugendo rwo kwiteza imbere rufise nama eska ugenda bukebuke no munsi washobora kuba uriko urateragira dufata uri kuri forma abantu uri kuri uramenyekanisha entreprise uriko urakora ibinibi hari n'igihe udacoka ubona umusaruro ukwiye mugo uranaboneka kuko urakora ntugura na makina n'umusaruro namukeye mugabo ntibirashika ku rwego tubishaka tukuma turondera
ego mugomba mpambana mwiruka
ni gupambana
ariko kuvaho mwatanguriye naho mugeze ntimura nta ruhombo ruraba muko biri kose
Haruhombo rwamo kurakora
igikuru no kuri kuranamenye uri kurame uri yungura ubumenye
ikintu cyose naho ugira isheke ikuremwe icigo
yes
ku bintu byerekeye ibintu byo kwiteza imbere harahomba haramugabo ni kuguma
yeah
isheke ni kuba wabandonye ku kintu no kuba uhebye ikintu ugatinda iki kintu ndakibona menga ntigisona ugacu giheba mugogumye
ugiheje nuko atacuba wiyumva mu mugihe kintu gihebye kuko nk'ibintu bya TV online byovyo ndakubwiye ko ijya muri kabuja TV uvuze ngo urikize ibintu byo kwiranda cyane ngo ushaka ngo bintu ngo by'inoti biza vuba vuba usanga wabihebye
wabitse urabitse ngira nawe
wabibona nibuke cyane guys mu persevere mu kintu murimo mvagwana mpaka wewe urabe nyene objectif yawe ko uzoyishikira yes mbega nka Lionel ucivira kreya company what do we wafatiye kuki kugira kreya company ya Amerika drive
buja company
yeah
urumva icyumviro kim ni cyo
wimviriye iki kugira kreya buja company
kugira abantu duhuze ingabire zitandukanye hama tugira icyo twimariye je nagomba kurogrupa abantu bafise ingabire zitandukanye ama dukore amoko mu mbuzu dukore tuzane umusaruro tunungukire n'igihugu kironka amakori n'amatagisi n'amahanga amenye ko mu Burundi hari abantu bariko barakora
wow none wamenya gute abanyempano ubwo ntivyakugoye kugira ubinjitse hamwe nyene uronke impano zifatanye
none impano nk'ubu wenda nk'ubu wewe ndakubonye kuri kufisa impano ubumesha makuru
none umuntu atarabivu ataraja kuri kamera ngo ubibone ucuvyi wacuvyimbe
abantu muhuriye hirya no hino mu Burundi burifisa abantu bafisa impano
nyinshi
kandi turazibona gusa kuzizana mu kazi
bire nivyo bigorana
mu kazi byaza umusaruro nivyo nivyo nama ndabwira abantu u Burundi bufisa ibintu byinshi buracari vyerje mu bintu byo gukora
Burundi uri vyerje
uri umva buri umuntu wese asho yokumva ico yokora
guys
yokumva ico yokora
doko Burundi buri vyerje ariko
ya burimo ama ubutunzi byinshi umuntu yo kwesport
ariko buri vyerje nakiri
oya wewe mje byo domere
oya uko kuri wakivuze cyo cyane taka uri vyaje gute ndi bukora
cyaye burundi umva buracafise burafise ubutunzi bwishi
eh twifite n'ubutare n'ubutaka ndi bigi byose ubutunzi
bwishi banza wumve nuko twebwe twe tuvutse twavutse mu gihe ciza hakiri ibintu byo gukora
nivyo
nabandi babwira muri etazini Ha bintu byo gukora bikihari kuko amazu wavutse usanga amazu barubatse bitaje barashize ama systeme yose barabihejeje twege n'ubu baracaduhimiriza bavuga ati bajene nimuhaguruke mukore nimuhaguruke mugire nibi dufise ibyo byerekezo yabo turabira ko bagize ibyo bashikako
rero
niyo mpamvu nakubwiye ati itere aha iki
gihe baradushize kuri itere hari dukore iyo
deni mana yadushizemo ndakubwire umuntu yokura amako mu mpuzo ibyo gukora biriho ego
ya merci beaucoup Lionel kandi ndagushimiye cyane
merci beaucoup nawe keke
turagushimiye kuko nugerageje guhimiriza abantu muri rusange nibaza ko uri umupapa jeune aba jeune aba papa aba mama big boss dukore guys dukore okay nashaka ndabagusabe ugire message ubahaye watekereye ya yindi nyene bazogira kuba kumva bati ngiriye kuri aka kantu katongeza ahantu nanje nipfuca gushika
sinzi mbega abajene numva no batekerera yuko bo kurama ko mu mpunzu dukore umwe sakore sinzi mu mpesha makuru umwe itwa mbuyamba ni wakunda kuvuga ati nutakora bujya ufise devoir yo gukora indizo bigusaba rumb
ego
uzorondera gahuzu wamba rukabure uzobura ingene wi deplasa rero gukora ni devoir ufise utari kurayikora utari kurakura urakora utubona ko wagize sheke mu buzima nivyo nama ndababwira namabwira abantu benshi burya ntutubona urya mutama ariko arasegerereza hajya kwibarabara uvuga ati urya mutama ntigeze kuba afise amahera aho urya mutama ntiyize ku factorita umwanya ntiyize ku managinga neza burya yahora aronka amahera agacegira mu kirabo akicara akaguma iyo primusi akaguma umwanya wose akawutari mwibyo hama haragera igihe yibagira ko wa munsi wa mwanya uko umunsi ugenda ntugusiga uko wagusanze buke ugendura mukura asanga ntagifisi yarabaye kwize ntagifisi ingufu hama aca asanga ikintu asigaje nicyo kuja gusaba kuko abantu bamenye kuregera umwanya wabo bagera mu myaka yo gusaza ugasanga afise amazu afise amatreprise afise ibitandukanye ni kugenda gusa yamura mugo wakaca asanga ica sigaranye ni kuja gusega rero ntihagire umujene kuko umunsi ntidusiga uko wadusanze azoshika mu butama bwiwe asanga ni ntaho nikora ahubwo yikora kuja gusaba icyo kintu kirababaje
kaya kanu kuja gusaba utari nikimuga nibimuga si byose bigenda
ubu ntibakibiha abantu batoye ubwenge ntawe to bahadi ko ndabwi wajende ni aba witeze
ari umushere uja gusaba hari umuga ndavyibutse ari umushere
arasaba kandi bazoba batama banke bemere ubu numuje urane nkuwo ufise agasura keza urabona uriko buke buraca mugabo inge mu myaka 200 uzokuraba imyaka ntigusiga uko rero ntibayumvire ngo bazosega ubu ntibigishoboka ubu ntibaguha twaraciye ubwenge mutaciye mutize kuregera umwanya wanyu neza
Ego.
Tuzobaha n'ugwasha.
Nibazobaha mwabyumvise. Nk'abantu basaba nibaza ko hatabaye dukurikirana basaba mu ibarabara from. Ariko nabo nyene urababujije no kubaha kandi bahora baba.
Bagiye basaba.
Abantu dukurikirana arohirikirana kiketi.
Bagiye basaba n'indiri.
N'abana beto.
Tuzosanga afise smartphone ingaha.
Umu entrepreneur yatuganiriye byinshi bigiye bitandukanye Mfise yababwiye ati kore nimwite ku byo mwize genda mu mwegere Lionel afise company yegeranye impano zigiye zitandukanye muzokurana kandi byinshi nibyo Lionel urabemereye
basha karibu
no muhari buri gihe
misi yose twege amatuhari turiho kugabana bose kweri tuzokorana natwe
Musanzwe mukorera hehe?
Dukorera ngaha.
Ngaha ni hehe nawe babe?
Dukorera ngo ngaha.
Ngaha cyarota.
Kirundi kiragoye. Ehe. Nari ngombye kubagenekereza.
Egeze mikoneze bavyumereza n'ibyo bacanye.
Kuri katedrale. Umenga ndiko ndaherekana. Rero dukorera kuri impande ya katedrale.
Iya bene haye ito kuri Mia.
Impande y'ishure Mia bayita Romangi.
Romangi.
Okay.
Kuri Mia
ariko Mia uhageze birafatanye. Ego.
Murahawe ikaze rero muri ka company. Izo bafasha byinshi izo baduguza impano muravyumva namwe. Ndashimiye rero namwe mwese mwa dukurikiranye ndize ko ikiganiro kizorabwa kandi ndabasabye kukiraba tu debut jusqu'à la fin guys muze mwugura ikiganiro mu kimara iyo mutakimaze hari ibintu dutakaza kandi bikomeye cyane tuba dushaka mwugurure murabe mukiheze hama mushire ko n'amakomantere kuko smartphone zanyu zimaze kurikirana ibiganiro byubaka birimo intumbero nziza bizobubaka mu mitwe yanyu bibubakira ubuzima kandi muzogera kure nimwaza mukurikirana igana by'abantrepreneur rero yarikere mwari kumwe kuri micro mugire sabona utayigitse sinari ndakubibutsa murabizi ko ndabakunda bye bye ciao